Yamama Kwaba bio. The kingdom of Asante. As a whole, that's a world who was here now called Odei Ampofo Keteke. Now, medical can say, Sir Ope a member and the Papa Mupa, dear. Actually, I said, we, the kingdom of Asante, Odei Ampofo Keteke, for an actress, Ninasa. Now, and they said, you're the ancient young, you're the Ocasa, you're the senior, you're fire wound, Tamifura, near Menina, Babbe Bremon, who say, see, I can't remember now. What did we adima, Uncum? 80 and so, Yadu Fufroso, and Neddy Aye or Casabia, Yaka. Nancy Yenim Quanga, Sakas and Faso by my idea, Juma. Nanyedi Kanga say, I can't fool Quang Bibra Wofa so dinya, one Casano. A be an orphan circumstantial. Sir Ebia, Wanga will be Brunya, and towards our friend Quesi Brunya. Circumstances na dey side in by se won ato obi kwasi ade e je se adai ekuapim sa adai asante ne achem no beka ade ne nyina ye mununkum na won awu obi ntie se obi a akosu ade mununkum ne ye dia so so ne mran afenzu obi ye kokwa ye so oye we de oye miburo ni kwasi buro ni wo de ato no ane ye won ye ma bi so ho a Yeya, you to me did nyakasa ne bine se. Yadi yen sabbo opung muneje koko kwa. Na ye nyakasa koko ko. Ano no wafen onomatopoetic. Se yeti se ensa enso woso wo tumpen ma yese tinton 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 ye tinton tin enum sani ye fagwine. San semye bia ne nam so. Emma, as a my friend, acquaintu. A yet then any yen ye ding, say, obi effi baby call babin, yes, a ya acquaintu. Bill or quang back on say a yefa soon ya. Cast any be crowns so on a say, and no day, say beer, say, obi call bokwang, wong, obo, to create a so pie quang, tears a owner obo quang, tears a yadeco, a ya yes a quang bo. Tukwang no eye kan tete asetena bi na de bai ti afa ne ba be wuram na nso ne ba wuram no ade ba kwa ma kasa echidi ene ne hwehwem eye den ba ko ansa na makwa kwantu no so ene ne wo friend ethnographical relationship na mema on hwe so oba yen enkran ba bi a uritie yen fi ene akuapemfo wo ben papa wo boshi ewo berekuso na sani amekan wo ethnographical relationship e kire se ba bi a wote no benti won ne ye sese kakra enu nti ye betuma kase we co culture ne wo friend co culture nti wutie sa afenu na won kasa ne bi esese okuape ne betuma kase opono eye table aye didi so opono Nanso, and I'm saying crown phone and one atana, I chain in tea, crown phone so can. Oplon, Oplon, she said, and sacrae a cra womb, sacrae woman, I said, and crown, then we're introducing your friend consonant diagraph, KP, KP, and a consonant diagraph. We're introducing her, Nanso, a cassette piano, ah, yebeka say, conceptual frame, no. And yet, it's more. Yan some father for Frubu. Sir Okuapini Becassi, infancy, a window. Na Okrenin Becca, Sanfre, Sanfre, on also in Sakraka crabbem, and sir Wofre Bibi consonant exchange. Once infancy. Nin sem sample asakra te consonant exchange segment akwantu dinu nienti a ema ensem na chidin eyeden amuabien na mede ama ho ti afi yembra akwantu zo akwantu no tete no ba bi ani patete no na emutwe na eye ne wo frɛ ne nan so Hamlet nti eye won a abomofo ba bi a wo ya ne Hamlet wa na ne nan so wa ha be hwɛ na obi so de wa akyiri na obi de wa akyiri nti ne wo men nti aya no wo de nkyerɛkyerɛ mu ene nsɛnkyerɛne ena edidi nkomo nti so obi nini fia e so ma hu so ni wo se owo around a obema wo hu so wo around enti ni eba na se se obi be fi ne nan so ho a obi a wo kwan a won apai a ekọ enti se me na me pese me fi ba bi a nan so no wo na bi a e ho nyina ye achi mota ena me pese me fu okọ ba bi fufura ne a me ye ne se me me nan so no okwan na akakakra na wadu nan so na nkasa nanim wo no mikotu kwan nim kakra mitu kwan nim tutu wo kakra na se mitu kwan nim a wo beba na metutu wo pe metutu kwan no tokuru kakra bi da wo pe na wo hu se minni ho na afen so minni vicinity ana se akura ana se na mum miko ba bi fufuro afi wa adwene reba so enti tukwan enti afedi ebeye se se obi ko na nea oni ho no won se watutu ne kwan ni ma o wo se ah wetukwan wo e kyese oni ho enti ye benya ne edi kan tukwan no a eye ye beka se eno eye adeyo tukwan na ye de fa ne wo fren morphological concept morphology se okwan a ye fa so enya adeyo ene din yang akamfo no okwan a ye fa so enya edin ne se adeyo no eye tukwan na wo tukwan ne mu no tu a eno na ye adeyo no wo de ko bata kwan na chipe na kire se ye nya kwan tu enti didi atem ye pese ye nya ne noun form through the morphological concept na eno so ye benya atem didi enti enye didi atem e mfom so se ye pese ye nya kwan a nya kwan enti nya no kodi kwan na chi a ye nya akwanya opportunity enti akwantu na nia edi kan ba otrim a yenim se obi afi ba bi ko ba bi eye asetena kan tete ewo ho se ubeko onipa no akakakra no wadu na agbogbo anu no na watu kwan nim de kire wo se oni ho enti literal sense se okasa na se kire edi kan kra ene se tutu form tutu kwan nemum communication experts and also communicators in America say war socially accepted meaning and no na yede amane say see a ye frene say obi afi ba bi rekɔ ba bi na yeso wetukwan enti wetukwan na ase ane say kan tete no na nka obi fi ba bi akɔ ba bi ya onkasa na wo bekɔ no no wetu ni kwan nim enti e be ye kasa say oh wetukwan wetu kwan enti se wo pese wo ka biye ne boma na kye se ye baka se bako ye literal sense na the other one eye socially accepted sense of the meaning enti se wo te wetu kwan a aya na wakai ehun se tete ade yobi ene de bai wo frem nana Odei Ampofo. Let me say the kingdom of Asante. Afi yereba ni gidigidigidi ti se nsunsan. Na wo ehun mi wo a hwehwe Odei Ampofo keteke. Na wo be hun mi wo. You yabei na yaba. The kingdom of Asante.